Cela ukunibingelela nonke emakhaya nasendaweni zonke lapho khona lo myalezo othe wafinyelela nakhona. Lapho emakhaya indaba esizoyibheka namhlanje sizobheka indaba la emayelana nokwahlulelwa kokugcina. Ngaphandle noma ngaphambi kokuba ngisethule ihloko somyalezo wethu wanamhlanje, ngicela ukudlulisa lokhu nje kafushane ukuthi umkhuleko wami wanamhlanje mayelana nalo myalezo bekuwukuthi singabi abantu abazovukelwa ukwesaba babalekele ukuthi bayofikelwa usuku lokwahlulelwa, babe nokwesaba ukuthi ngelinye ilanga bayolahlwa nayo yonke leyo nto. Kodwa esikhundleni saloko, umkhuleko wami bekuwukuthi kunaloko ngayo so lesihloko kube iyona ndlela la khona kodwa esizohlangabezana naloyo oyobe esehleli njengomhluleli, kube iyona ndlela yokuthi sihlale sinokuthula sazi ukuthi lokhu kwahlulela esizokhuluma ngako uma sazana nongumahluleli akuyukuba namandla phezu kwethu kwelizayo. Bengicela nje sikhuleke Baba egameni lika Jesu Kristu wase Nazaretha. Baba siza kuwe nanamhlanje Nkosi, sizophakamisa udumo kuwe, sophakamisa ubukhulu bakho wena ozwini lakho othi ukwazi wena uqobo lwakho kukodwa kungukuphila. Baba siyakhuleka ukuthi nangaso lihloko sethu sanamhlanje Nkosi kuvuke kuthina ukukwazi nokukwesaba, sesabe wena Nkosi, singasabi Nkosi amandla ehogo, singesabi Nkosi ukuthuswa, kodwa Nkosi sesabe wena othu ezweni lakho uqala kokuhlakanipha kungukwesaba wena uqobo. Baba siyakhuleka ukuthi Nkosi nangezwi lanamhlanje Nkosi ungathambisa ingqondo zethu, uvule inhliziyo ukuba silamukele, silizwe, siphinde sisenze njengoba ushilo kulo egameni kaJesu Kristu waseNazaretha. Amen. Bazalwane, abantu banembono yebo emningi mayelana ne-afterlife noma angithi mayelana nempilo yangale, ukuthi uma sesifika emaphakadeni kuyoba njani. Abantu abaningi ukubezwe bekhuluma futhi benanezinto eziningi abayishoyo, ubezwe abanye bethi mhlawumpe owawukwenza usaphila uyothi uma usufika ngalena ukwenze mhlawumpe sekuphindaphindiwe. Uma ukuthi mhlawumpe obukwenza la emhlabeni bekukubi, ngalena uma usufika sekuphindaphindiwe. Uma ngenza isibonelo, ubezwa bethi uyobe mhlawumpe kwatshwala lobo wawuthanda usaphila, uyobe usuphuza sebungamalangabi omlilo. Ubezwe abanye bethi oyobe usukwenza, bazalwane kuningi bayakusho ukuthi kodwa uyobe usukwenza sekuphindaphindiwe. Uma kuwukuthi kodwa-ke ubuwenza kahle, nakhona ngalena uma ufika oyobe usukwenza loko kuhle, nakhona kuyobe sekuphindaphindwe more kunalokhu okade kuyikona la emhlabeni. Ngithe uma ngihleli ngizwa abanye beyixoxa yona le ndaba emayelana nazo zonke lezi zinto abantu abayishoyo ngokuthi ngalena kuyoba njani, kukhona engithande ukungithinta uma ngizwa beyixoxa. Bebekhuluma ngohlelo thizeni elikumabonakude, kodwa kulezi iy'nhlelo zangale phesheya. Kade ngibalalele bekhuluma ngalo lolu hlelo, angilazi. Bathe igama lalo lilithini? Inside the Actors Studio. Ngathula ngabalalela bebeyikhuluma. Bathi lana umphathi walolu hlelo usuke ehleli nama-actor noma abalingisi abaningi ebabuza uhlu okanye uchungechunge lembuzo emningi. Bese umbuzo wokugcina ababuza wona uthi, if there is heaven, what would you like to hear God say as you arrive at the gate? Ngamanye amazwi, uma ngempela likhona izulu, lona umbuzo wokugcina kade bebuzwa wona, ungafisa ukuzwa uNkulunkulu ethini kuwe uma ufika? Basabe pendula ke bazalwane labalingisi abahlukahlukene oyedwa owokuqala engizwile bemusho ependula bathe uJimmy Fox uyaziwa bazalwane uthe yena into angathanda ukuzwa engathanda ukuzwa kuthiwa abangani bakhe bakhona bangemuva baphakathi bamlindile wathi omunye uWill Smith naye udumile wathi omunye uWill Smith umechaza into naye angathanda ukuzwa wathi yena engathanda ukuzwa kuthiwa good work dog kusho ukuthi usebenzile nkunzi yami ngicela mina ukuyibeka kanjalo omunye uDenzel Washington wathi uma ephendula naye wathi uma efika phambi kwegate wathi hayi kuyovele kuthiwe you are too early uthi hayi ngeke usheshile hayi bazalwane bebaningi bephendula ngase bazalwane ngihlala ngiyibuka lento ngiyicabanga ngihlala phansi sengiyibuza ukuthi ngempela imiphi izinto ezingashiwo ezibiblical noma ongazithola zibhaliwe eBhayibhelini ngempela uma ufika ngale impendulo engiyitholile yokuqala sengasasho izinto ezishiwo abantu ngithole ukuthi ngalena amazwi owatholayo kwincwadi zokwahlulela uma ufunda kwezambulo kumazwi yes kuthiwani amazwi ongawalindela yilawa womabili ukuthi kungase kuthiwe well done good you faithful servants enter the joy of the lord ukuthi laphana uyobongelwa oqala ongakulindelwa oku seBhayibhelini okunye ongakulindela igama ongalindela kungathiwa depart from me I never knew you you workers of iniquity of iniquity lawo amazwi aseBhayibhelini ongawalindela ngempela uma kungathiwa sekumiwe sekuhlezwe phambi kwesihlalo sobukhosi hayi la mazwi amaningi abantu othola ukuthi bayawasho aze agcine sebaphambukisa beyiconvinsa nangezinto ezingekho laphana kuyobe kungahlekwa laphana kuyobe even i-attitude yethu neengqondo zethu kuyobe kungazona i-attitude le yenyama yethu yala emhlabeni kodwa ingqondo yobisisebenza kuyobe sekusebenza eyangale ngase uma sengiqhubeka sisakuyona le ndaba yokwahlulelwa ngase ngithola ukuthi uNkulunkulu unama principles futhi ayohlulela ngawo ngamanye amazwi unguNkulunkulu wama principles ngamanye amazwi ini izingqinamba zikaNkulunkulu zokwahlulela ngithe uma ngiyifunda ngithole lapha encwadini kaRomans uchapter 2 ufunde from uverse 2 kuya ku 12 angizufunda bazalwane kodwa uma ungawufunda emakhaya uRomans chapter 2 uqale kuverse 2 wehle nawo uzufike kuverse 12 mina ngizotomula nje amaverse kodwa uma uyivula yonke lencwadi uyifunda ngithole ukuthi iprinciple okanye ingqinamba yokuqala uNkulunkulu ahlulela ngayo yile etholakala kuverse 2 kuyona lencwadi le esikuyona uRomans chapter 2 from verse 2 kuya kuverse 12 ngathola uverse 2 wakhona uthini uNkulunkulu uyobe ahlulela according noma ngokweqiniso uyobe ahlulela according to truth nangokwezimiso abantu zangempela ngamanye amazwi uyobe ahlulela ngama real facts kuyobe engahluleli ngenziwa bethi ukuthi ubani uthe omunye uthe but uyobe ahlulela according to truth and uyobe ahlulela according to facts ngase ngathi uma ngehla ngifika lapha ku verse 6 kwingqinamba yesibili ngathola ukuthi ingqinamba yesibili uNkulunkulu ayo kwahlulela ngayo uma ufunda uverse 6 futhi uNkulunkulu uyohlulela ngokwezenzo bazalwane izenzo zethu ziyakwahlulelwa sonke futhi uyakholwa awukholwa sonke siyoma phambi kwesihlalo sobukhosi sonke siyakwahlulelwa ingako umusa uKristu asenzele wona yebo noma singasindiswa ngokwemsebenzi asisindiswa izenzo zethu ezulwini asiyungeniswa izenzo zethu kodwa ezulwini siyongena ngokwazi nokwamkela uKristu ngoba ungazi ngaye nokwamkela kuyabaleka ngoba bakhona abamaziyo kodwa uthola ukuthi uma sekumele kufike kuleli phuzu lokwamkela kube inkinga ngoba abanye bayangena bahlale emabandleni babe ama Christians noma yes bafike esontweni baba ama church goers ngolimi langale kodwa uthola ukuthi as much as they come to church kodwa abamamkelile lithi izwi to those who believed and received kodwa izenzo zethu ziyongena ngoKristu kodwa siyohlulelwa ngamanye amazwi insindiso yethu ayisinikezi ilungelo lokuhamba budedengu endleleni ngoba sonke siyomaphambi kwesihlalo sobukhosi uyakholwa noma awukholwa. Ingqinamba yesibili, yesithathu. Ngicela ukubuya kancane kulesibili. Isizathu esingenza ngithi sonke siyokwahlulela. Ngicela ukulichacisa lelo phuzu. Uma ufunda lapha kuPeter 1 uverse 17 uthi uma nimbiza ngokuthi baba yena owahlulela yilowo nalowo ngokwemisebenzi yakhe engakhethi buso onoha anohamba ngokwesaba esikhathini sokuhlala kwenu ebufokazini uma kuthiwa anohamba ngokwesaba esikhathini senu sokuhlala ebufokazini kushiwo lesikhathi sethu esisakusona njengoba sisaphila la emhlabeni kuthiwa kodwa uma simbiza ngokuthi yena ubaba owahlulela loyo nalo ngokomsebenzi yakhe engakhethi buso ngalena kuyobe engakhethwa buso eyinkosi yami athi uRevelation 20 verse 12 athi ngabona abafileyo abakhulu nabancane bemi phambi kwesihlalo sobukhosi incwadi zavulwa nenye incwadi yavulwa ngeyokuphila nabafileyo bahlulelwa ngalokho okulotshiwe ezincwadini njengokwemisebenzi yakhe phezulu kuthiwe akukhethwa buso Gala ku Revelation 20 sekuthiwa nabakhulu nabancane ngamanye amazwi ngalena bazalwane siyakuhlulelwa ngesikushilo siyokwahlulelwa ngesikwenzile futhi ngeke kube nama favoritism ngamanye amazwi uNkulunkulu ngeke akhethe umkhulu umncane uyakuma phambi kwesihlalo sobukhosi kusiyami sonke sizokwahlulelwa ingqinamba yesithathu ukuthi uNkulunkulu ngithe uma ngibhala ngesilungu ingqinamba yesithathu ngathi God is not a respecter of persons ngamanye amazwi akanabahlonishwa icishe ihambisane nalengenhla ukuthi uNkulunkulu uyobe ngenabo men of God ngiyazi abanye bahamba amabandla obabubani ugade ukuthi ungagcini ithemba lakho babusisiwe othemba labo likuChrist babusisiwe othemba labo likuJehova gada umukhonza kubabubani ukhonza kunankinga inkinga ithemba ithemba lakho lilele kuphi lilele kubani sinobaba ohlezi ihlalweni sobukhosi kuyimanje uhlezi njengenkosi kodwa usazohlala njengomhluleli wena ubani ubaba wakho ithemba lakho likoyimuphi ubaba bakhona obaba baningi thamba ubabubani ngaphasi kogqobo likababubani wena ubani ubaba wakho sinobaba osezulwini the father who art in heaven hallowed may be his name maldunyiswe igama lakhe wena ubani owakho ubaba eyesithathu leyo eyesine siyohlulelwa ngokolwazi nangokukhanyiseleka esikufumanile Uma ufunda lapha kuMateyu 11 uzoqala ku-20 wehle uya ku-24 sithola lana amadolobha ayenolwazi oluningi iBhayibheli uma liwachaza kodwa ayengamlaleli uNkulunkulu and uNkulunkulu wagcine wabhubhisile and ngithe ngiyifunda le ncwadi uma wehla nayo ngathola nathi ukuthi isikhathi esikusona siphila kwisikhathi ngeke ngisho ukuthi sibi Isikhathi esiphila kusona abazalwane sihle isikhathi esikusona ulwazi liningi sine access to all kinds of information. The access of information akuyona inkinga. Inkinga ukuthi wena wenzani ngaleyo information. And ithina indlela le generation ikakhulukazi esikuyona kuthi angithi ngisaba ngenxa uma ubheka ubuye lemuva kwamanye ama generations uhlehla ngamehle ngqondo noma ungaphilanga kuona kodwa ngamehle ngqondo siphiwe bazalwane common sense but le generation uma uyibuka uyabona ukuthi le generation kuwo wonke ama generations abekhona yona generation ebena more access kunawo wonke and kuyavuka kumina ukuthi le generation yethu ay iyoba senkingeni ngisaba ngithe umyalezo wethu akumele sisabe kodwa kumele silangazelele ukwazi lo ophezukonke kodwa ngenxa yolwazi esesinalo ukwanda kolwazi kuyosho futhi nokwanda noma kuyosho uqina kokwahlulelwa ukuthi angiyibeke kanje angazi ngayibeka kanjani kodwa nje ulwazi bazalwane sinalo uNkulunkulu uyivezile uma kuthi ubukhona ulalele kwintshumayelo eyidlule uthi uNkulunkulu uyivezile kubantu ngamanye amazwi asiya kuba nokuzilandulela thina akazivezanga uNkulunkulu ngokwemvelaphi yakhe kodwa futhi uphinde wayiveza nangezwi izwi lichithekile kuthina lasabalala kuthina ngesaba ngicela siye kwehlanu siya kwahlulelwa ngokwemicabango yethu inqinamba yesihlanu nanangokwe ini ama motive ethu izathu esenza lezo zi kanye futhi nemidlinzo yethu imidlinzo yethu ama attitudes ethu siyakwahlulelwa ngazo zonke lezo zinto imicabango yethu ithi incwadi yama Hebrew akukho okufihliwe kuye athi izwi lakhe it's judge even our inner thoughts ngamanye amazwi izwi lakhe lahlulela ukudlinza kwethu izwi lakhe lahlulela imicabango yethu bekuyesihlanu leyo sesiqhubekela phambili sesibuyela ngqo kwindaba yethu yokwahlulelwa kokugcina ebengithanda sibheke ukuthi iBhayibheli ke lona kahle kahle ngempela lithini ngokwahlulelwa kokugcina uma ufunda lapha ku Revelations 20 uqala mhlawumbe from uverse 10 kuya ku 15 ngicela ukulifunda ke leli bazalwane kuthiwa lana noSathane owadukisayo waphonswa echibini lomlilo nesibabuli lapho kukhona isilo nomprofeti wamanga ziyakuhlushwa imini nobusuku kuze kube phakade naphakade ngase ngibona isihlalo sobukhosi esikhulu esimhlophe nohlezi kuso obuso bakhe babalekelwa izulu nomhlaba akutholelwanga indawo ngabona abafileyo abakhulu nabancane bemiphambi kwesihlalo sobukhosi incwadi zavulwa nenye yavulwa ngeyokuphila nabafileyo bahlulelwa ngalokho okulotshiwe encwadini njengokwemisebenzi yabo nolwandle lwakhipha abafileyo abakulo nokufa neHades kwakhipha abafileyo ababekukho bahlulelwa yilowo nalowo ngokwemisebenzi yakhe ukufa neHades kwaphonswa echibini lomlilo lokhu kungukufa kwesibili ichibi lomlilo bazalwane lana into esiyitholayo sithola ukuthi noma iBhayibheli elikuvezayo ukuthi ukufa kahle kahle kubili esiyakudlula kukona kukhona ukufa enyameni nalapho khona esiyakufa emoyeni kodwa lana uJesu usiqwashisa ngokuthi kodwa masesabe lokufa kwesibili okungukufa kokugcina. Bazalwane sonke siyakufa enyameni. Kodwa asizukufa sonke emoyeni. Yebo sonke siyakuma phambi kwesihlalo sobukhosi. Sonke siyakufa enyameni, kodwa hayi sonke esiyakufa emoyeni. Umbuzo uthi abanjani ke abayukufa emoyeni na? Ngoba sonke siyazi ukuthi abanjani abayokufa enyameni. Enyameni iBhayibheli likushilo ukuthi ngokuba siyazi ukuthi simelwe ukufa. Kodwa ke emoyeni inkinga ke nayi la iqala khona. Emoyeni sonke siyakudlula ngitheni esihlalweni sobukhosi, ngamanye amazwi sonke siyakudlula emlilweni. Sonke siyakudlula emlilweni. Kodwa futhi akusithina sonke esiyakusha kulowo mlilo. Abanye abayodlula emlilweni abangakholwa, ngicela ukuqala mhlawumbe ngabangakholwa. Abangakholwa yilabo bona umlilo oyakubabhubhisa. Bona ukufa kwesibili okuyoba namandla kubo. Bese abanjani ke bona labo umlilo ongeke ubashise na? Kanye nokufa kwesibili abangeke babe nesabelo kubo na? Iqiniso limile, alishintshi, aliguquki ukuthi ilabo abakholwa bamkela uKristu. Indaba ime lapho. Ngithe angithandi sibalekele noma sesabe amasango esihogo, sesabe nokwahlulelwa kokugcina. Kodwa ngithe ngifuna sesabe uNkulunkulu okunguye ophethe ikhiye zamandla, ophethe njalo ikhiye zehayidisi, ophethe futhi nezikhiye zokuphila nokufa. Ngoba thina noma angithi abakholwayo bona ukudlula kwabo emlilweni kuyobe kushiswa kwemsebenzi, njengoba iBhayibheli likubekile ukuthi imsebenzi yonke yabantu iyakuba phambi kwaNkulunkulu. So abakholwayo bona ekudluleni kwabo emlilweni kuyobe kudlula imisebenzi. Bayobe bengena emlilweni besha, kodwa bona abayukusha lokukusha kwaphakade, kodwa bona bayobe besha lokusha kokuthini kushiswe imisebenzi. Sesifika nana kule ndaba yemqheleke emva kwalokho. Ngamanye amazwi sengiyivala nje indaba yami noma intshumayelo yethu yanamhlanje. Ngithe isihloko sithi emva kwakho konke. Bazalwane, bengicela sihlale sinaloku enhlizweni zethu ukuthi uKristu uyikho konke kukhona konke. Emva kwakho konke uma sikholwa uye, emva kwakho konke uma simamkela, siyakuphila naye ingunaphakade. Hloko sami sisisho njalo nje bazalwane ukuthi emva kwakho konke uyinkosi nomsindisi, uyikho konke kukho konke, uphezu kwakho konke. Insindiso ngeke siyithole komunye ngaphandle kwakhe. Insindiso kuphela soyithola egameni lakhe. Amandla ihayidesi ukwahlulelwa akuyuba namandla if ithemba lethu likuye. Kuyosha nje imsebenzi kuphela. Ithi incwadi yabaseRoma 8 uverse 1 ithi kanjalo akusekho ukulahla kwakwabo uKristu. Bazalwane, ukuphila kwethu, ukuqala kwempilo yethu nokugcina kwayo ilele kuKristu. Asinalo elinye ithemba esinalo. Akekho omunye futhi nesingaphephela kuye ngaphandle kukaKristu. UKristu uye kuphela obekiwe phambi kwethu, and futhi uye kuphela ngaye esosindiswa ngaye, and futhi uye wafika eyimvana, kodwa lithi izwi uyobuya esebhodla esenjengebhubesi athi the lion of the tribe of Judah. Okwamanje uhlezi ihlalweni sobukhosi as a lord, but naye he would sit one day as a judge. Okwethu ukuthi simamkele manje why esayinkosi nomsindisi engakabi umahluleli. Ngiyabonga. Icela sikhuleke. Baba siyabonga ukwazi ukuthi uma sibeka ithemba lethu kuwe asina sabelo ekwahlulelweni kokugcina. Kodwa Nkosi uthi ezwini lakho babusisiwe othemba labo likuJehova. Baba siyakhuleka, baba ngiyakhuleka Nkosi, ngikhulekela wonke umuntu lapho emakhaya Nkosi, ngikhulekela Nkosi ukuthi umthambise ingqondo, umvule inhliziyo ukuba Nkosi akwamukele, ukuba Nkosi azi ukuthi ukuphila okupheleleyo kukuwe, nokwazi wena uqobo lakho kukodwa kungukuphila. Baba ngikhulekela ukuphila phezu kwawo wonke umuntu Nkosi olalele njengamanje. Ngikhulekela ukuthi azane nawe Nkosi ongakwazi. Baba sikunika udumo namhlanje Nkosi, sithi udumo olugo lakho nobukhosi bonke bungobakho, wena ohlezi esihlalweni sobukhosi. Ithi mana njalo uze kube phakade. Amen.